amakuru mashya TV. Kanda hano subscribe ni butarabikora, urabyuteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.